Turakengurukiye cyane ubakinnyi ba karate batweretse ubuhinga bafise. Urukino rwa karate rukaba rukino rufise ikibanza cyiza cyane mu gihugu cyacu mbere no mu karere, akaba ari urukino rwifashe neza. Turakengurukiye abo bose barutunganya hamwe n'abarukina babandanye baje imbere.
Ah! Shit!